Thank you. Nachukua ni kikat kiwa tu hapo.
Hata yangu 1 second, karibu 10 seconds. Team.
Thank you.